Don't forget to subscribe to Munari Comedy.
Na kutukana watu kwa parapara, si waondoe hii CPC.